nyakagesa nido kakoro batuk nige kambi ne mara tego jolwen mana nyuki moro bende kifaru barracks mana embakasi kaendi alafu penya amerika bende yido ka bende pon nige kare mara tego jolwen pacho kaendi kibiro e piny kenya bende yido ka piny kenya na chiru kum pinje goma bende bedo ranked e weche gomaga intelligence gin malo kabisa kata kamano kidwa ng'iyo gimoro achiel aparo ni nyaka gie sani nitiere wuoro moro ma bende ok nyiswa ahinya nikech kinde moko nitiere mane piny China bende ne dwaro kelo kambi ne mar jolweny pacho kaendi ma piny Amerika notamore kabisa. Adier piny Amerika nigi jotim nono mopogore opogore gin gi FBI, gin kanyo gi FBI, gin gi DIA, gin gi HSI, mago nini mopogore opogore matimo nonro maga weche go maga rita kwe. Nyaka gie sani ero koro gibiro kendo gisumo paro ne piny Kenya kotenore kod andhicho mopogore opogore. Mak mana penjo na achiel Cleo, nito piny Amerika kata pinje go maoko ipani ndicho makamagi onge. Oka ero ka samoro ni ka piny Kenya duano go okang to pinje maoko gibiro to gin magimiyo advisory in terms of security. Mano nyiso nang'owa. Nyiso ni pod wan at their masses. Nikech iyudo ka kembe gi mag lweny ni pacho kaendi. Batuko keto kembe gi mano Britain. Kembe gi mag tego jolweny. Madhi mana ng'wen. Aya, piny Amerika bende niga ariyo. Iyudo ka magi teka bedo consolidated. Iyudo kata ka namba mar jolweny gi. Iyudo kata ka piny Amerika, piny Kenya. Ka di train jolweny mag Mossad. Mago diga Israel. Koro mano nyiso ni pod wago ka ngayenye weche gu mag security. Ma samoro keto at their masses to consult them. Otherwise, kuchupo kama koro wabedo exposed. Ayudo ni jolweny mawuok e pinje go mako gilony magin go pod gi overpower. Manyiso nang'o? Koro wabiro bedo e buogi.
Kamano, nyogoromo gi jwang' mago weche momipeka ite mara ng'wen kod mara bichi gazet mara Daily Nation. Adeno na yao gazet ite maiye kae. Ndiye sigana motenego kod weche mag thieth ite mara riyo. Jotuo koro kono sirkal mono mi owetero gi e bur chon kaluwore kod pek mara okumba ni mar thieth. Boniface, iwacho ni en gima wacho po kawano giko mara dwe mara par mae dwe ni mano yawe ayanga chendo mar SHA kod mag SHIF e alwora wacho kanyo ni stop sending us to graves early chronically ill patients cry over SHIF.
En adier ni okumba mar thieth masani mwadendo gi dho ngere ni SHIF to koro biro gi anyalo wacho midhiero mopogore opogore. Ineno kata sigana mwandiko kae ni mae jatuo ma nigi tuo mar kidney aparo manyaka timne dialysis awacho ni diriyo e juma. To seche mitimone dialysis e diriyo e juma, aparo chulo gima dhi mana siling 8,000 nowacho kamano. Kendo chulo gi out of pocket. Omiyo oyudre kamatek kabisa nikech okumba mokalo mar NHIF cha nyocha miye yot nikech pesa cha nyochi ng'ado direct e card kacha. En midhiero mapek momako jotuo man gi chronic illness pacho kae kendo giyudore kamatek kabisa nikech ng'isre ni koro nyaka to gigol pesa ofuko gi. Iwinjo ka giywak kae mapek kabisa kendo giwacho ni ging'iso serikal ni wek terwa ure buru e buru ama wek nego wa uru ka sawa pok ochopo. Giwacho kamae nikech ang'o? Giwacho kamae nikech giyudo pek kabisa. Jatuo for example man gi tuo mar kidney to wawach ni oonge kod yuto maber. Odwa golo kure pesa ni 8,000 week ka week teni otanda Kenyatta kacha. Samoro family ne be ok ni maber kabisa. Omiyo iyudo ka ng'at machalo kamae yudore kama tek kabisa. Bro, it means ni familia mare ema pro loso WhatsApp group moro kacha mondo mi ochangne pesa oyudu kaki konye. En adier ni dhano mang'eny sani ni kama tek kabisa nikech okumba manyien ni nawacho kae mana biro kae motelo kacha ni serikal nyaka winj ywak jopiny. Serikal nyaka ng'e ni to okumba ni mar thieth manyien masani mar SHIF ni en gi loopholes mage. Ang'o morufu bende gitimo kaka serikal? Anawacho pacha mana chiwo kae mana biro mana discuss wach ni mana biro kae mokalo. Nawacho ni serikal nyaka stop SHIF. To ging'e ni makosa mage mantie SHIF to girekebisha makosa go yaka giimplemente.
Kata kose chake nikech moro cha tosechungi of ndiko mbele ne chef cha kendo jokwa ni kocha gipinyo na menda ma magwa mana wacho ni daro kel koni.
Yes.
Mungu puliko na mundu mwame mchudo.
Yes. Omiyo so, ochopo kama serikal nyaka koro ng'e ni aparo ni serikal winjo yuwa kujo pinyo sabedo mangeni kabisa. Kendo serikal winjo gigo ma japinyo wacho. weche machalo kaka chieth Cleophas gin gigo ma ok wanyal tugogo nikech ngima dhano ingima mana nikech okay Nyasaye omiyo ngima manono yes wawacho kamano lakini sama ihinyori ama sami tuo idwaro ni sirikal mondo omi okumba maber mar chieth kionge for example a private insurance erokamano
erokamano ahinya Boniface jo wenge ni ingi paro maket kod mago mag shift kod mago mag SHA kayena mondo wadhi ane ite mar adek mondo ichak no karka gi sigana mantiere karka
Yes.
Masigana mara ite mara dek ni nitie gi wach mano mara manen manager mochung' ne weche maga jotije e kambi mar Wells Fargo
mm-hmm.
acheje kore medo mana maki nitie mano maki e gwenge ma mgem oduchieng' manyoro winyo kanyo nitie jogo ma nitie alwora okwach kich ma Kisumu
mm-hmm.
note mapedha mari achiel owuok kod adhola mag lisasi
mm-hmm.
ariyo ne omaki achich machielo nochwale doho kendo koro idhi keta ka Eldridge mano kuom ndalo 20 kod achiel kapod timo nondo.
Erokamano Kileo. Ang'eyo weche mag thieth to kwa dwa wuoye mang'eny nikech ywak dwa ng'eny maingo ber. Mak mana an pile pile akwayo ni nikech sirikal ok nyal monitor weche mag social media pile ka pile nikech kanyo ma ng'ato ka ng'ato nyalo yude platform ma ji express. Wan kaendi gi ute fwambo madongo wan gi kaka marwa ni. Ber ka koro kinde ka kinde gikawo moko kuom samples ma jopiny wacho kokadho kuom ute fwambo mondo mi giketie tim. Gima ng'eyo ni shift ok nyal lok sani nikech already change no se happen. To kinde ka kinde ka lokruok timore, ok obiga mayot. Nyaka yud ka nitiere ng'ukni kaachiel koda ywak matin matin sama lokruok bire. Mak mana gima daher penjo ni to, dibed ni wane mwago koka enya, ma ok wachik it wane komachielo mabende lokruoge ka itimo. Mana kawe kamano nikech sani jok man gi chronic disease tuoche ma hingo ji ahinya nikech yudo ka ng'enyne Cleo kata kisetimo nonro mari yudo ka ng'enyne joma wito ngimagi e ute thieth mopogore opogore gikone to laktar wacho ka ni kidney failure matini gimoro amora gik e nyarogno apani ka ber to sirikal onego ng'i jok man gi tuoche kata midhiero mag nyarogno gi kidney mondo mi odhi kabire wach mar jogo man ondhi kotenore koda nek mar ja ndik ji tije ka kambi mar Wells Fargo mano Willis apani nyaka gie sani sirikal otim maber okanya wacho ni nek ni wadwa categorize under abductions koso wadwa categorize under targeted victim nikech ido ka sani yes abduction dhi mbele kokadho kuom sirikal tapani nyaka gie sani bede jomaundu nyalo kawo advantage nikech giseng'e ni koro sirikal dwa mako ji ahinya ahinya koro kata ng'ato negi saga gi wadgi tiyudo ko o capitalize on man but kabiro kuom apedha makoro nyaka sani osebed kitimo negi gulonwa nyaka picha jalno mano maki apani gisetimo maber nyaka kama wagikeni nikech iyudo ka koro nonro dhi nyime dichuo cha noringo omak mine ka ariyo apani minego bende dhi lidwa to wan nini suspect to that but gimaduong' kose magi to obilo yeo time nonro margi mondo nyiswa niya to the big boss behind this nena mondo eka ji obed gi ler e wi ndichono.
Erokamano Boni kotenore koda wach mar Willis Eyakwano mapiyo en nonro mosebedo kanyo kadhi mana nyime to wage maber ni achich mabende nitiere karkae imewacho ni Vincent Ouma Okoth yangore ka ne nitie gi buche manodonjne godo mago mag maundu kata en gi criminal past watu nasadonjne kata kod robbery with violence charges kini mokalo mano oke moko makoro bende itere doho.
Nadier ni nyaneno kaliekre mbui kacha ni Josiah koro negore kendgi en wach malit kabisa but anyalo wacho ni ama nyalo kwedo nek maseneno pacho kae mang'eny mosetimore nikech pile pile ka iyao wang' jowi ama kinyieo oboke gokinyi to okibi koso sigana mar nek e gazet ame wang' jowi ame redio nyakalondo mwawinjo seche duto omiyo ananyalo mana kwedo ama wacho ni wan kaka jo Kenya ka wan gi problem gi nyawadwa okapar ni nek is the solution to problem wanyalo bedo go gi nyawadwa seche duto wacho ga ni kamora mora ma shida nitie ka ji oyie bobet piny ba ji owuoyo tibro yudo konyruok ewi wach matek ewi wach miparo nen matek no omiyo jo Kenya nyalo wacho nwa mo Uganda joluo anyalo ng'isowa ni wabedu joma riek nek seche duto pok nokonyowa ngima Nyasaye machiwo kendo samo chiwe ten mabro kawe seche mowinjore wabed jogo moherore wadagur kaka jok mama chua kabisa an weche nek maneno oyae pacho kae awinjo ka koro buoga kabisa. Kendo aparo ni sigana non mbele kae wabro lieke matin.
Tamam.
Nek mar joma mine sana sana obiro mang'eny sani.
Mm-hmm.
Kendo aparo ni akiani wachomo kure kaka Kenya but au nyalo ng'isowa ni wabeduru joma riek kendo wadaguru motang' kabisa.
Kamano boni nitiere ite mara uchal kachak mana kodi kae wacho ni D-Day for Kindiki swearing in ruling oduchieni makawuono. Idhi ng'eyo machal nade mano nitiere ite mara uchiel na koromo kejwang' bende ka nitiere karka ng'eto makama migeni idhi gol kawuono tarik 20 kod auchiel en mano mag golo buchego mane ochwal kar kanyo mar chungo Kindiki mar mondo mi ocham muma osewinji kendo en moro ma idhi duchie makawuono porono ka utieke kiny wanyalo kadie chenro mopogore mar cham muma.
Kawuono en odiochieng' mapek kabisa kendo doho dhi ng'ado weche ariyo aparo ni mapek kabisa. Mokwongo ginyalo wacho ni ginyalo chiwo orders ni moluor Kindiki koro nyalo bedo sworn in kaka deputy president. Ng'ato mar ariyo aneno kae madhi biro saboro kacha en ni ka high court dhi determine ka gin gi powers mar winjo petition manyocha challenge golo mar deputy president Rigathi Gachagua e office. Omiyo kawuono ndio chieng' ma duong' kabisa wan kaka jofuambo wabro luo wechegi wabro kelo nugi shell kachel we wane gima bro timore gibatanto gima ng'eyo ni jini to pod dwa dhi yware doho kacha nikech kata ko ng'ade kawuono ni Kindiki piny owacho omi thuolo mar swear in Kindiki ang'eni jude lawyers mag Gachagua bro appeal. Kendo wachni en gima nyaka wang'e kaka nyikwa Ramogi Ajwang ni odhi kawo time maduong' kabisa ama odhi kawo jogie time. It's a big political duel. Anyalo wacho kamano gi kizungu. Gibro kawo time maduong' kabisa e doho kacha nikech bro yudo ni ng'ato ma owuok odhi appeal. An gini kaka nyasenene kata jogo magogo mbaka ang'iso gin gini bro chopo Supreme Court. O Supreme Court ema koro bro miyo way forward. Mm-hmm. An mane kaka nene.
Erokamano ahinya. Jovi, mana paro ite mara uchiel kae kapo kasudo ite mara biro.
Odiochieng' ma kawuono odiochieng' maduong'. Nikech bura ni bose yware gi minga en kinde mano chakore to wach ni no chakore mana kokadho kuom mano wuok ka fungore mani mbui ka moko kuom jodito ma pacho kaendi no ndike mbui magi o wige ariyo to dhi dala ay ba waketo nyong'ong waneno kochakore adier gima nyalo wacho mokwongo ni en ratich jalup jatend piny mothich oko Rigathi Gachagua dhi e doho dhi manyo ratiche. Ka makawuono wane doho mamalo high court kotieko ng'eto mare onyalo appeal mabendo yiene. Mm-hmm. Makmana kaka Boniface owacho wageno neno mako buche mopogore opogore kata chwalo ng'ur nyaka doho mar appeal ma doho maduong' pacho kaendi gima nyaka koro wang'e sana nikech kane waneno ka jatend piny nodhi e gwengo mag Nam Chumbi kuche kinde nyasi mar Madaraka ne waneno ka chief justice ne onge ma bende oboke ma chieng'no ne walidho chieng'no nopenyo ni beni bed ni nitiere gino ma dene mi chief justice kos moko chope nyasino do bed ni en achiel kuom buche makoro dhi mbele ma gikone samoro osego picha kata osego turbin mong'eyo nang'owa gikone to nyaka bura no chwale nyime to king'iyo pacho kaendi inspector general king'iyo attorney general king'iyo chief justice jogi duto igwelo gi ker to sama koro gin apisi kendo ker mosechamo muma iwacho ni lwete be nie burani dibed ni en gi duol moro mopondo kata monyalo siemogo wang' chief justice gi ling ling ni ka burani ochope nyime nikech sama ne gini chakore kata kinde mag serikal ne ogikia ni burani nyalo yware machope Supreme Court omiyo kane pange chakre chwal twagni e parliament kata e od bura ne ging'eyo ni kowuok kata odhi kata kowuok kata odhi nyaka chieng' ochop ka. Mm-hmm. Koro magi eki gik ma samoro gisepango te makmana we warit ni kawuono kodhi ma opuodha Kindiki mochamo muma to wang'e ane to koro siasa mag masawa mar piny Kenya dhi chalo nade. Kindiki dhi bedo gi duol koso koka pogruok dhi bedo malach e gwengo mag masawa mar piny Kenya.
Mane gimoro morito mondo ane nyakura moge juango dondai kapar kata watiko kwa warange mana ite mara birio kae. Mm-hmm. Nitire weche gi mag telo komiti mago maga muting'o jolony mopogore opogore ma gima wuok kore od bura koro sani yango ni gikwedo nitie jogo mane uchiw tije muchiw boni mago jok mawuok jogo makedo sirikal tesri.
Mm.
Wacho koro kichungo nyinge machalo kama mondo mi ochwal ni jatend piny Kenya kata ka ipo osechwal gi en kwet makende mawuok kuom kumiti
ing'en sigana ni is very interesting nikech an jogo mawuoyogo nyikwa Ramogi Ajwang mawuoyogo nyisa ni chal kagima wan kaka Joluo wasedonjo serikal Seche ma sirikal kendo chwalonwa oboke kacha ging'isowa ni gidwaro mi create an office of the opposition. Gidwaro create an office mar prime minister. To wabunge magwa tamre. Aparo ni it is very interesting. Dibed ni giseng'eyo ni for nitie bur moro midwa lutgie, nitie kwano moro midwa gongi to samoro gisenene gi chon. And very interesting, though giwacho kae ni creation mag offices machalo kamagi onge chik, onge katiba, emomiyo gitamore ponono ni paro margi nyalo bedo adier. But seche duto gima nyaka ing'e ni namba wan osegabedo katemo mondo kendo mae wach mosebedo kowacho chien kacha kabisa ni obro loso office mar opposition kendo bro create position mar the prime minister. Dibed ni wadok e sirikal mar barua bar, dibed ni koro broad-based government ni imedo yawe kabisa, warito neno kaka wach ni brodhi mbele kacha.
Aya, kamano bedo kwa dhie ite machielo kaya jubire montire wiki makoro ya endok chien ne chendo mag chuogo IBC manyien clerk no mano mar senate bende koro uchungi kodo mano mar chwalo nyinge mag jogo mano ni kubini bide put mako mag yero commissioners mag IBC mabedo sabiru kaya kumtulu malach kapudonge
wacha IBC ni apa ni uchupo kama koro odhe ngungko gikma matota inya. Nyalo paro ni kata tok yiero ka yiero metimo. Nitiere jok machwalo ng'ure doho. Kendo nitiere kata nyaka sani MCS kata mosewito nyaka ngimagi. Kane bende sirikal mabende koro oyarni ni loso. Nitiere jogo manogwel modonje sirikal. Ma nyiso ni kombe gi odong' nono. Wan kanyo gi kata jaod bura. Mano ma wan gi Opiyo Wandayi. Mano ma Ugunja. Mano kwa chako gi mana gi jotelo ma Kaluoka. Donje ne sirikal nyiso ni koro kare cha owe nono. Onge ng'at moro amora man gi teko maingo duol mochung' ne tayo yiero to koda kiyo pacho ka ndi IDC ma bende manyaka tayo yiero. Sani bende koro wan gi report no mar NADCO ma bende koro chwale od bura. Sigana ma bende koro tim ma lieko kelo pok maga lemo mopogore opogore. Ka onge IDC nikech ponono ni twak mar NADCO ochwal mokadhe od bura. Sani bende nitiere paro mara choro kinde mabende ker kata jo siasa bedo goda apise kuwuok higni abich nyaka higni abiriyo. Kadipone okalo od bura, idhi tere e ombulu mar paro referendum ma dhi chuno ni nyaka jopiny nyaka go kura. To nyaka gie sani kata chuogo commissioners mag IBC mapok otim. Jogo mabende noweyo kombegi monego bende timo yiere sub counties mopogore opogore gi ward bende pok otim. Apani chuogo commissioners mag IBC en gino ma very integral kabisa nikech iyudo ka nowach kanyo ni Cherengai netemo wacho ni omenda mane tiyogo chieng'no ka naluwo twak mari gi Migosi Wedder again. Nego wacho ni budget mano tigodo election mokadho ema neno budget mane duong' mokadho pacho kaendi. Koro gidwa ni mondo chor term limit mondo mi koro kik watigo omenda mathoth ahinya. Koro apani chuok mar IBC ok en telo ni yiero kende. En bende weche mochung' ne budget mondo mi gikony piny Kenya bende save pesa, credibility kaachiel kod gik apan. Apani koro kata ka government kao time mondo mi oyier commissioners to be wambe nyaka wakete nyong'ong' wang'e ni tang'o miyo gikao time nikech maendi commissioners makochuogi to gimoro amora magitimo nyalo tero piny Kenya andaki kata nyalo chwalowa okang' manyime. Koro mi owewa gikao time gi kata kamano wang'e ni ging'iko gik mathoth monego bed ni dhi nyime sani pacho kaendi ahinya to yierogo mochuno ma bende kuonde chung' mopogore opogore ni nono.
Aya, nyogoro mogi jomano kaentie kar kanyo iteno mano mar aboro. Isome bathe kanyo bende ne ane gimomiyo ODM uchiwo leno margi ka gikwedo paro mano mag medo kinde ya apisi. Mano mar jatend piny wacho ogole higni di. Ogole higni abich ochop nyaka abiriyo chal nade. Boni wach mano wanono karaka kino mano rango chikina enye ite marapar. Nick, mag joma mine. Kaya ngore kaniero gina prochiko kod abiriyo kama gintire karaka. Itulo mag duwe chadek. Mago jok ma osebedi. Ka iwacho ni jogo osebedo kanyo ka inego e tulo gi duro. En kwan moro mabuogo ganda inya kwan mogo nyo.
Iwacho ni Office DCI wacho kacha ni mine maromo 97 osenegi bang' dweche adek mokalo anyalo wacho kamano. Kendo mae wach malit kabisa nikech nek mar joma mine anto en gino ma anyalo wacho ni chunya odagi kabisa. seje duto demokrasis ma machua ama pinje madwaro ni obed gi dongruok maber ama okawa tua e weche weche mag dongruok joma mine gin jogo manyaka wane kaka wadak kodgi maber. Though DCI wacho kacha ni ok en gender based, ok jogi ok negi ni lure nikech gin joma mine. But trend mwaneno ni is very worrying nikech I mean ang momiyo joma mine ma otho e muda marom kamae kendo gin joma mine mang'eny kabisa. Nyaka to koro sirikal ni gima ginyalo timo nikech the trend anyalo wacho ni en gima buogowa. Mondo neni to ng'ano ma is behind gik machalo kamagie, ang'o momiyo joma mine tho mang'eny kabisa. Nikech ng'ama miyo, gima nyaka wang'e ni ng'ama miyo kolalo ngimane to gima nyaka ng'e ni jogo ma depend kuome gin joma ng'eny, nyithinde nitie, samoro jaode nitie, osiepne moro nitie kamoro. Omiyo tho mar ng'ama miyo ok en gima oriwo bedo ni wakawo mayot kabisa. Sirikal ochopo kama nyaka to koro gigo badgi piny, gisebedo challenged kae, wacho ni gin joma mine tho kabisa. Gidwa rito mondo joma mine odhi e street e ng'anyo yaka gine gima ginyalo timo. Aparo ni ok ber kamano.
Kamano bende nyako romo gi jongo wangi na wangwa suri nyime kae kawarango sigana machelo kae Jovi. Adana winya ne pachiko tene kod ite mara ite maie mara par kod ariyo mano kama nchire sigana mantie piny kanyo do mara mapacho ka bende koro odhi nyime mana mar keto kare iwacho ni twech mano mi jo tend IBC machon mano sentence mano migi kanyo kwa moting'o James Oswago kachiel koda ka Wilson Sholei kama koro gidhi bedo kata gichul million 15 kara gibede jela ignadi ignang'wen mano kama gintiere karka geno moko po ntiere weche mag doho bende po ntiere karka kirango motimore kanyo ka olufamo mano mar KBC jakom ariwano gi bende donjo mane weche odhi e kot koro mano bobedo lifted koto papia
weche mag doho apani kawa kata kwayaw oboke ni chakre ne wachake nyaka koro wabiro onge gimoro amora mwasewacho ma doho ok odonjo apani nyoro naneno kokadhe mbui ka ng'ato openjo ni to doho ma pacho kaendi gin gitiyo ne ng'a nikech hido ka nitiere buche moko makawo thuolo malach ahinya e doho maka jofwambo ok omenyo to be gidhi adhiya magilalalala kamano endo mabe giruchre arucha nyaka gie sani koro doho koro ng'ado wechego mag bura mabende nomako apisas go mag IBC kawang'iyo iteni bende kaendi bende nitiere doho ogolo chik mabende tamo Mikai Kalekwe mondo mi okaw ogolo chikno mar Kalekwe mondo mi odhi okaw telo mar kambino mar KBC. Apani kwang'iyo wechego matimore e doho, ok ang'eyo kaka inyalo kete mondo mi doho ma pacho kaendi kinde ka kinde omigie kata time frame mar yalo buche kotenore koda buchego mawuok mag crime, mago mag civil, kaachielo koda mago mag corporate mopogore opogore. Nikech iyudo ka buche ng'eny e doho mopogore opogore. To gikawo thuolo malach kaka gie sani ing'eni koro bura moro ma omako jalup jatend piny mano Migosi Gachagua ema bende koro ogoye nyong'ong' kende mimenyo buche mamoko mopogore opogore joma ywago ratich kata joma ywago buche mosekawo thuolo malach bende koro nitiere joga ma bende samoro ing'ado negi buche mego fwaye mokadho bende nitiere ywak mopogore opogore kata nitie tok ong'ad bura ji te ok morga gi ng'eto mong'ade nitie ng'ama ng'ato nyaka mor gi ng'eto nitie ng'ama nyaka ywag gi ng'eto koro apani ka ber onego bed ni iketo kata chik moro ma keto doho kuom thuolo manade monego bed ni bura betie doho kata ka keto ni ikwayo neno ikwayo joneno ikwayo evidence onego bed ni ikete thuolo marom nade mondo mi koro buche mang'eny manie doho oketgi kategori doho ni nyalo yalo buche makama doho ni nyalo yalo buche makama mondo pogruok obedie kinde ma bende ichwalo buche gi e doho.
Iwacho ni weche thoth ahinya koro mojwang' kama nitiere karka kotene kod magi matimore e doho to bonde sang'eni kaka jafwambo tene kod wechegi mag ohala nitiere sigana ite mar ang'wen machiegni kodi ahinya ang'imiya kanyo kimiya kod wach mogik mantiere e ite mar apar kod abiriyo ka watieko karka jopur koro ywak nengo mar bando olwar piny iwacho ni en lit magikadhe ibet nade sani ka kilo mano mara mano gunia mar kilo 90 koro sani siling 4,000 mano kama nitiere karkano kato bang'e weche mag doho ema chak nitiere machinglo kata katun mm-hmm. mang'otieko godo ite mar apar koda abirio wach mari mugiko tena kwa maga eno manya neno katuno koro kanichi wach mugiko
Nyalo wacho ni sama bei mar bando luar nyaka gima nyaka wang'en ni demand supply ni malo kendo Jaipur nyaka bed ng'ama ywa kabisa ageno ni magi market forces ema determine prices kendo ageno ni seche duto gibro bedo corrected gi forces mantie market wach na mogik anyalo wacho ni kinyalo yie na dhi e gazet ni mar Nation chien kacha yuarok nitie strike pod nitie kacha serikal onegi maginyalo timo mondo gine kaka ginyalo konyo wach mar strike mantie pacho kae erokamano
erokamano ahinya ng'eni ang'o nene thuolo mar neno bende katuno mantie rita mar apar kod abiriyo ka onyalo yudo wach mogik kawuok kuom Joey Raymond sani kawa Sachelo Serumo
erokamano ahinya machinglo mane ite mar apar kod abiriyo maendi ma kene en jang'ad bura nikech orwako kondo ma jang'ad bura ae gima neno kodhi e kanyo dhi kamiwite takataka koro gologi achiel kachiel to owitogi gimokwongo wito mokwongo en finance bill mar 2023 paro mar omenda mano higa 2023 to kod adek osewit oko matieni en gino mabende koro osekoso tije gik mang'eny maneno ka ing'iyo kaendi mondo mi okilo wit oko
to koro kama nitie kan do ma chalo recycle bueno dere recycle bin koro golo mano osewit ka oduok mondo tigo nikech koro osewachi finance bill 2023 koro nego bedo duogo
nikech
enen kare no kadhe yo makare kaluwore kod doho
nikech kata manyocha kaendi neno ka doho no ng'ado ni wach mar chulo osuru mar ute mabechgi oyueyo affordable housing mano duoke kokuoke atamalo 2.5 nyaka atamalo 1.5 ni en gino mano kadha iyo moluore gi chik koro apani gima bende jogi temo timo kani tok ka financial bill mano 2024-2025 no fail koro doke dustbin gidhi kamiwite taka koro ikaw moko machon ka tiduogo ne jopiny ikaw moko machon ka iduogo ne piny tin sirikal koro timang'o okoso options koro imiyowa gigo mano ose tigodo wachna mogik ene wamor ahinya kaka jo Manchester United kaka koro wan gi rude we wariti samoro ng'eto mar do ang ne wang'e ka be ang no medwa mor ko sang no mewa nini otherwise warito Chelsea weekend
aya ne koro mbe joang mano kama gintiere kar ka manyu dhi bedo kara kore Tottenham etelo mabiro mano mara Carabao mano next round kama gidhi bedo kar kacha kata kamano jo wacho nade Erickson agodi court koso ndiye conservatory order mora mora muketi onge donge akasani poda wana mana karude enga mantiere karkanya kura mwe juang aya mane kama iduogi yode kanyo kura mwe juang ni chal maru wach gen nade tuke gi duto ma tugo otieno manyoro angeli karka gazet ma the standard kisomo idino kanyo kama wacho ni koro onge pondo kiare biro koro nyake simbi girange to gimenye pesa miyudo mbokni tiyo godo kokichulo suru gin kodi som gazeti beri kod ng'eyo mathuth nya koromo jo noli dhi neli dhaka iberi kod ng'eyo gi siso ni ginang'o gini matimore kar ka duogo kod twak e chal mar piny Kenya kantiere kae koda Wenda ma bende osedonjo e studio kar kae mar mondo mi ing'e ni twak ma kamae biro ni achiel kachiel sani wadhi bedo kae koda Kennedy Odhiambo mano MCA ma kawa sukari kachiel koda ka okil kamaloka Joshua Nyamori twak biro sa achiel sani samose romo kada ikosekalo adi ang'wen waduogo kae kotwak nyaka sa ariyo mar okinyi ma kawuono kik idhi mabor ikete maraka